ndananiwe tonetaro kere kane chaye ndataka kujya mu rugo nzabumbye nzabona umuryango. Yeah.